very yummy, yay, yay, which is nice.
Get time to look into my work. Finally, Fedil. Yeah, we will be my foreign, especially by Rutish.
Come on. Oscar's signature Christmas, please.
Preach, Baba, preach. Happy today is all about having fun, mm-hmm. laughing, uh-huh. and being merry. Actually, hold the thought. Christmas.
Camera is on the way. Get the content in with Sarah.
Ah, to me, like a camera away, and a man. Oh, Jova, live a quabble. I'm sure to return lady member, Jesso. Divine, wait, I'm not enough.
Let me go get that.
Come on,
Christmas.
Bucket!
Merry Christmas, friend.
Christmas!
Hello, my baby. I'm such a blah.
Pretty, pretty.
Come up, Fano. Ngiyabonga kakhulu ukungilethela umntanami.
Hayi bona mina.
Ngiyabonga baba.
Nazi izipho engiphathele zona.
Ezami zonke. Oh, ngiyabonga kakhulu mfana wami.
Ngiyazi ukuthi kuningi okwenzakele kulezi inkathi ey'dlulile. Kanti-ke futhi lokho ngevuze kukususe konke lokho. Kodwa ngiyathemba ukuthi singaqala kabusha njengomndeni.
Yabona ngomoya waka Christmas ngempela ngiyavuma.
Well, on that note, na kidume ngabe again vetsa my personal pastor because for me I'm blind. Hayi,
nancy. Ungahlala phansi mfana wami.
Eh.
Merry Christmas, Peter.
Merry Christmas.
Ikuthi lo friend yami ngaphansi.
Buza lo ozayela ngasemva
kwakho. Hey. Ungalingi uyophuza leyo nto leyo wena, uyazo? Ayi. Awubona uma kwele sikhathi sikadisemba ngempela siyangibhora. Hayi.
Mama.
Hmm?
Yebo.
For what now?
Ngikusamukela the way that you did.
Yazi ingane yami. Kuyangijabulisa ukubona iy'ngane zami ziphelele zonke la endlini.
Ngisathanda ukundlulisa ukukhulu ukuxolisa ngokuthi ngiphathe
kulungile ngane yami.
Impela
yazi bengene ibhekile the way nithandana ngakhona. Wow, kuhle. Yaziqhenya ngawo amabhele bengaqondile to be hard on you.
Kulungile. Any parent would do that.
Bengifuna ukukubonisa uthando enginalo for wena.